Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It is called the click song by the English, because they cannot say "Ongotwane." Igqirha lendlela nguqongotwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongotwane. Igqirha lendlela haya nguqongotwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongotwane. Oya, sele qabele igqitha. Impondo skaba, yelele, yelele, kikimba mtana.